nguBuyiselo Isaac Mhaka unyana kuElijah noCecilia Mhaka ndazalelwa ke apha eSithulele njengoba ndazalwa ndingumuntu okhubazekileyo kuba khona ke intetho ngentetho eziye zithi kuthi kanti kuloo family kwakhe kwakhona umntu owayekhe wakhubazeka ngaphambili kungelisho okanye kungethamsanqa kuba ke apha ekhaya akekho umntu owayekhe wakhubazeka ndingumntu wokuqala ukukhubazeka but yenzekile apha kum into yoba ndikwazi ukuzala abantwana abakhubazekileyo ababini uSinesipho noAlungile kuba ke ndisamthatha ngoba uAlungile ukhubazekile ndakumbona ngokhula into yoba akakhubazekanga and uSinesipho ke njengoba bendisendikhe ndatsho ngaphambili ngulo yena uye wafumana into yobana awudibana nogqirha kuzanywe ukolulwa la mathambo ukuze noko akwazi ukomelela isizathu esiba ngoba ndibe ndingumntu wokuqala ekhaya ukuba ndibe ndi-disabled siye sathini sihamba nefemeli yam indim nonkosikazi wam wokuqala nabantwana sakhe sawukhangela ugqirha sasimbiza kuba nguChooks iligama ke elishunqulelweyo elo wathetha ngegama apha elingu-hypophosphatemia
Gama lam ndinguPriscilla Mhaka. Tata wam nguIsaac Mbuyiselo Mhaka.
Gama lam ndinguAlungile Mhaka. Minyaka yam i-9.
Ufunda?
Ndifunda eBusy Bees Christian School.
Kuphi kule ndawo nikuyo ngoku
sisemqanduli kulo mama
umama uphi yena ende umama uphi
ndizothi umama
uAlungile uye njengoba enje akangade sikala nto ke nje benezigweqa akangade sikolulwa engakangolulwe nje ke uyohlulakala ke ngoku naye uye bamkhulu nje bemdala so ezi ndawo zezi zimohlula ke ngofuma sibuya khaloko ngezi joints because nje amadola ke nje ime kanje so ezi ndawo zezona zimhlupha kakhulu so akakwazi uncedakala ke yena ke
I know him very well we call him Mbuyi It's a name that was given to him, but that he never used much. He used Isaac. I don't know, perhaps because he went to a Roman Catholic school. Ikwezulugusa, maybe. When I spoke to Alungile, I think at the time she was 9, she said she did not feel any pain on her legs when she walked. But now, when you talk to her, she says that if she has to walk very fast, if she has to go up the stairs, and now she feels pain on the joints of her legs around by the knees.
Ngoku nje umtata engekho andinothi likhona ithemba because abekho ku-medical aid ngoku yabona ubunzima bukhulu kakhulu ke ubunzima ke kule nto bukhulu ngohlobo loba ndiziva ndimncinci oqala lobona utata umama wabusweleke bebadala then ke ngoyazosola kutata so mna ndizibona ngathi ndincinci kakhulu.
Listen, Isaac passed away and he hadn't really given attention to Alungile. Priscilla had had some medical help, but it is not complete with her as well. She's 18 now, and Alungile is 13. And they're staying with Busi Mkhatla, the stepmother. But I'd say she's doing a sterling job looking after them. And a lot of sacrifice as well, but I don't know if she can carry it through. Not because she don't want to. I know she wants to. She convinced me she wants to help them for the sake of her late husband, Isaac. But I do not imagine it's easy. Nothing becomes easy.
Hypophosphatemic rickets is the most common form of rickets that runs in families. It affects about 1 in 20,000 newborns.